course, my name is Amipro, the MC, the electricity, the king of interview, the MVP. Ini Amipro Show 257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ubu wambere kuzara kurikirana ibikorwa byose dushira kuri Amipro Show. Yes nuko. Uno munsi nifuje ko tuganira kuri ino nkuru ya Niyo Zima na Sor Salum abenshi bamuskizina rya LOLILO Simba hamwe na Jean Pierre Nimbona Kidum Kibido kibuganizo. Murabizi yuko muri kino gihe Kidum ari ngaha mu Burundi aho yaje gukora ibiteramo igiteramo cya mbere gikora muri arena igiteramo cya kabiri gikora ku mutwenzi hariya kwa Brice igiteramo cya gatatu gikora muri Ingo club ari kumwe na Ingo live band ndetse na Boda Boda band band isanzwe ivugiriza Jean Pierre Nimbona Kidum. Yes nuko ni Niyo Zima na Sor Salum LOLILO numwe mu baririmbyi amaze gukora collabo n'abaririmbyi benshi harimo Diamond Platinums kuva Tanzania bakoranye indirimbo zibiri harimo Ali Bin Kiba canke Ali Kiba harimo TMK LOLILO yarakoranye n'abaririmbyi benshi ba Professor Jay n'abandi bagiye batandukanye nyuma yaho kidumashiki hano mu gihugu cy'u Burundi Lizo Manizo Foshizo yarafise projet gukorana indirimbo na Kidumu baba barakoranye na Kidumu indirimbo yakorewe muri MA production indirimbo yitwa Come Closer aho LOLILO ku munsi wa gatanu hari genekerezo rya 16 z'ukwezi ku 10 niyo bariko barashooting amasana mu kuvisaha 8 aho Jean Pierre Nimbona Kidum ari kumwe na LOLILO bariko barakora amasana mu iyo ndirimbo yabo yitwa Come Closer amakuru tumaze kuronka nuko iyo ndirimbo igiye gusohoka muri ino ndwi tugiye gutangura izotangura igenekerezo rya 19 Lizo Manizo Foshizo ati ndashimira cyane Jean Pierre Nimbona Kidum kuba yarampaye umwanya tugakorana indirimbo ariko ndashimira kandi MA production biciye kwa Mugisha Amir yemeye kunkorera ino ndirimbo ndashimiye kandi DJ Polan kuva muri Crystal Event ndashimiye umwe mu baririmbyi afise label hano mu gihugu cy'u Burundi yamfashije cyane ariko uyo muririmbyi nkazomuvuga umunsi indirimbo yanje izoba yarasohose mbega uyo muririmbyi afise label ikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi yafashije LOLILO kugira ngo amasana mu indirimbo Come Closer ya Jean Pierre Nimbona Kidum na LOLILO asobore gukogwa ninde uraza kuja muri comment aho uraza kugira ico ushikirije ariko kurundi ruhande mwiteguriye gute ino ndirimbo ya LOLILO ari kumwe na Kidum twizere ko ari indirimbo izoza gufata ari indirimbo izoza guha LOLILO irindi zina ari indirimbo igiye kumushikana handi hano wait and see niko abongereza bayamaze ariko ushobora kuja muri comment aho ukagira ico ushikirije ku ruhande kabiri nari kumwe na Dr Silva mu gihe kuri mikrofonaro canke kuri mikro mwari kumwe nanje Amipro the MC.